radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste nshimiye Imana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abarwana mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 72 kugira ngo abafashe umujyi wa Mushaki n'umuhanda RP 1030 ujya Kirurirwe na Kicanga bashobore kuhava. Mu Burundi leta yazamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu n'ubudepite batanga.
Kuduza ingwate ushaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikaja ku miliyoni 100. Kuduza ingwate y'ushaka kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka canke umukenguza amateka ikaja ku miliyoni 2.
Prosper ntahurwamye yahoze ari umuvugizi wa leta watorewe kuyobora inama y'igihugu ishinzwe amatora. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yahuye n'abadepite 15 mu ishyaka rye yifuza ko bashyigikira umugambi wo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yahuye n'abadepite 15 mu ishyaka rye yifuza ko bashyigikira umugambi we wo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda. Kuri iki gicamunsi abadepite mu nteko ishinga amategeko baraje impaka ku mushinga w'itegeko riteganya kohereza abimukira mu Rwanda banatore. Bamwe mu badepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi basanga iryo tegeko rishobora kuzaburizwamo mu nkiko, abandi bakavuga ko tubahirije amategeko mpuzamahanga. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Eugene Mukankusi na Oriane Tangishaka. Ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za ONU muri Mali MINUSMA bwarangiye ku mugaragaro kuri wa mbere. Eugene Mukankusi:
ni nyuma y'imyaka 10 zoherejwe muri icyo gihugu, umutwe w'ingabo z'amahoro zizwi ku izina rya MINUSMA zamanuye ibendera rya ONU ahari icyicaro gikuru cyazo mu murwa mukuru Bamako. Icyo ni ikimenyetso ku mugaragaro cyo kurangiza ubutumwa bw'izo ngabo nk'uko umuvugizi wazo yabivuze, nubwo hagumyeyo abasirikare bake. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byavuze ko ibikorwa bizarangira burundu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gutaha, harimo ibijyanye no gushyikiriza abayobozi ibikoresho bisigaye. Abasirikare bayoboye Mali bafashe ubutegetsi mu mwaka 2020 mu kwezi kwa gatandatu muri kudeta basabye ko intumwa za ONU ziva mu gihugu, nubwo cyari kibasiwe n'imitwe y'abarwanyi bakisilamu n'ibindi bibazo bikomeje kucyugariza. Izo ngabo z'amahoro za ONU zoherejwe muri Mali mu mwaka wa 2013.
Muri Zambia, abatabazi batahuye imirambo y'abantu 11 baguye mu isenyuka ry'ikinombe bacukuragamo amabuye y'agaciro mu kwezi gushize. Oriane Itangishaka:
abo bantu bose bakorera mu bibanza byo kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butazwi n'amategeko, nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP, baguwe ko n'imisozi yasenyutse. Iryo tororokanizo rimenyesha kandi ko abantu bashika kuri 30 bakekwa kuba nabo nyene barahasize ubuzima. Umuntu umwe niwe amaze kurokoka, ariko abashika kuri 26 bararondegwa inyuma y'indwi zibiri iryo sanganya ribaye. Uwarokotse ni umugabo afise imyaka 49 yatabawe mu ndwi iheze. Ibiro bijejwe kwitaho ibikorwa byo gutabara mu bihe by'ibiza bijejwe kandi ibikorwa byo gutabara imbabare muri icyo kibanza byatangaje ko uwo mugabo yarokotse ariko aravugwa mu bitaro. Abajejwe gutabara bavuga ko batoye ibiziga bibiri bya mbere mu ndwi iheze, ibindi 9 byatowe mu mpera z'iyindwi turangije. Abategetsi ba leta bavuga ko abakozi bimba ubutare bashika kuri 38 bashobora kuba baraguye mu isenyuka ry'imisozi hafi y'igisagara ca Chingola. Ivyo vyabaye muri ako karere karimwo ubutare bw'ubujumpu butukura, yamara n'ibiramenyekana igitigiri nyaco c'abahaguye.
Muri Afrika y'Epfo, abakozi amagana mu bucukuzi bwa zahabu bari bamaze iminsi irenga ine mu nsi y'ubutaka batangiye kuzamuka imusozi. Ejo ni mu Kankunshi:
Isosiyete The Gold One ivuga ko abacukura mu birombe barenga 400 bari bafatiwe mu bisimu bya Springs mu Burasirazuba bwa Johannesburg mu mugoroba wo kwa kane. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko haba abakozi b'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batangiye kugaruka ku butaka mu matsinda mato mato mu gitondo cyo kuri wa mbere. Bamwe bashyize ibipfunsi hejuru ubwo banyuraga hafi y'uruzitiro rw'abashinzwe umutekano rwari hafi yahinjirirwa n'abajya mu birombe. Umukozi umwe muri iryo tsinda yabwiye AFP ko ibintu byari bimaze gukomera nyuma y'iminsi ibiribwa n'amazi bimaze gukendera. Itsinda rito ry'abakozi ryafashe bagenzi babo ho ingwate kwa kane ribavuza gusohoka mu birombe. Abategetsi mu isosiyete Gold One bavuze ko igikorwa gishya cyo gufata abantu bugwate gifitanye isano n'ibikorwa byo kumva ibyabaye mbere byatumye abakozi bagera muri 50 birukanwa. Abakozi bo mu birombe barenga 500 bari bamaze iminsi igera muri 3 bagotewe munsi y'ubutaka muri iyo mine mu kwezi kwa 10 gushize ubwo urugaga rw'abakozi rwari rwananiwe kumvikana n'abayobozi.
Murakoze Eugene Mukankusi na Oriane Tangishaka kuri amakuru avuga ngo kwise mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abarwana mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 72 guhera saa sita kuri uyu wa mbere, ako gahenge kakaba gashyigikiwe n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika White House. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inama y'igihugu ishinzwe umutekano riravuga ko ingabo z'ibihugu n'imitwe yitwaje intwari igomba guhagarika imirwano kugira ngo abafashe umujyi wa Mushaki n'umuhanda RP 1030 ujya kirorirwe na Kicanga bashobore kuhava. Umuvugizi w'iyo na Madrian Watson yavuze ko leta ya Amerika izakoresha inzego zayo z'ubutasi na diplomasi kugira ngo irebe imyitwarire ingabo z'ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro mu gihe cy'agahenge kumvikanyweho. Kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihe cyo kwiyamamariza amatora ateganijwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi gishyiga aje iminsi 8 abahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu baragera kuri 2026. Mugenzi wacu Frdc nkurikije aganiye na bamwe mu banyekongo ku buryo babona ibyo bikorwa byo kwiyamamaza, aravugana na Solomon baravuga uri mu Busuwisi na Muheto Muhire uri Kinshasa.
Nyuma y'ibyo by'amatora rero uko mwabivuze hari abakandida 2026 ariko bamwe baje kwishyira inyuma ya Moise Katumbi, barimo Anna Matata Mponyo, barimo Delice Sanga, barimo Sete Kikuni. Ndakeka amaze kugera abageze kuri 4 cyangwa 5 bishyize inyuma ya Moise Katumbi. Ubona yuko niwe ufite amahirwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ashobora guhangana na Kisekedi akagira icyo bavanamo. Bo Kisekedi nawe birazwi hashize igihe yari yarashyizeho Lideo Sacre kuba muri 2021 irimo abagabo b'ibihangange benshi cyane, kamere ariwe vice ministre w'ubukungu, hakaba perezida wa sena profeseri Modeste Batilukwebo, harimo Jean Pierre Bemba. Mbese niyo mitwe navuga ikomeye cyane, abandi ni abantu twita les opposants je dirais opportuniste badafite amahirwe ko hagira n'amahirwe cyangwa 3%
Dr. Salomon
barahari bashobora kunyanyagaza amajwi.
Dr. Salomon baravuga icyo gikorwa cyo kwiyamamaza twarabonye abanyapolitike baja mu seruko bwa Kongo, ariko aho mu seruko bwa Kongo nyene imirwi itandukanye ikaba ibandanya gutana mu mitwe icyo gikorwa kiri cabaye kandi n'umutekano ari muke mu bivuga kwiki.
Icyo tubivugaho ni uko kuriya kwiyamamaza muri iki gihe ntabwo bimeze neza cyane na busa na busa. Harimo ikintu cy'ivangura ry'amoko rikomeye cyane, harimo n'ibikorwa navuga byo kwitwara nabi mu rwego rw'abakandida n'ababashyigikiye, byo kugenda batukana, byo kugenda basebanya no gutwerera abantu ibikorwa batarimo cyangwa ibitekerezo badafite. Ugasanga mbese aho kugira ngo bavuge programu y'ibyo bazakorera abaturage bari kugenda batukana basebanya no gushaka guharabika isura y'abandi, icyo bita mu Cyongereza character assassination. Ugasanga aricyo kintu bari kugenda bashyira imbere cyane. Ibyo bikaba bibabaje cyane kubera ko umuturage mu by'ukuri ntacyo tureba bari kumubwira kigaragara, nta n'icyo tuzi ko basezeranya byinshi bagakora bike, ariko noneho birakabije, nta nicyo bari gusezeranya, ahubwo bari kuza bari gutukana. Ubashije kumva ko batukana neza akaba ari we ubona yuko ashobora kuzatoroka. Ibyo birababaje cyane. Ikindi navuga giteye agahinda kandi rero kinateye ubwoba n'ibiganiro Perezida Tshisekedi yavugiye Bukavu na Uvira, byarimo amagambo akomeye cyane, amagambo akomeye cyane. Ibyo nabyo rero ndakeka tuzakora umwanya wo kubivugaho.
Ibyo turabigarukako
bimeze neza, nta nubwo biduhaye umutekano uhagije ku buryo umuntu umva yuko dushobora kugira umutekano muri kariya kariyo magambo nk'ayo ngayo.
Ibyo byashikirijwe n'abategetsi bariko bariyamamaza, turabigarukako ariko nagomba mbanze mpere ijambo Muhizi Muheto nawe nyene atubwire ukuntu abona icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko cyabandanya.
Doktore baravuga n'abandi bose bari kunyumva, ntabwo abantu bapfa mu gihugu cyacu bafite ibibazo bitandukanye ari abapfa batagira kivurira. Oya, dufite leta. Iyo bivuze ngo umuntu ugira ibyago ariko atayifite kivurira, ni umuntu ugira ibyago ariko adafite umurengezi, adafite n'umuvugira, adafite umwitayeho. Twebwe rero dufite igihugu kitwitayeho. Dufite ibibazo duterwa n'ibihugu by'amahanga, ariko dufite igihugu n'ubuyobozi, guverinoma yacu ibabajwe n'ibibazo biva mu gihugu cyacu n'abaturage bacu bapfa. Ntabwo rero iryo jambo ntabwo rikwiye kumvikana neza ku bantu, ntabwo ryumvikana neza ku bantu. Ababivuga nyine barabivuga bitewe n'ibyo bishakira kuvuga, ariko ntabwo ari byo dufite igihugu cyitaye ku baturage. Ikibigaragaza ndahera wenda ku bijyanye n'amagambo baravuga, n'ubundi avuze yuko Perezida Felix Tshisekedi avuga amagambo, ntabwo amuvuze mu mazina, ariko avuze ibyo yavugiye Ubuvira, avuga yuko ari amagambo ngo akakaye, ngo amagambo mabi. Nta magambo mabi Perezida wacu Tshisekedi yari yavuze, nta namake. Avuga amagambo akomeye, ariko nta magambo akomeye ashobora kubaho ahwanye no kwica abantu ngo barimbuke.
Ariko hariho abavuga ko yagereranije abategetsi bamwe bamwe n'abandi bategetsi basize intwaro mbi. Ivyo mwebwe ntimwavyumvise?
Ibyo ngibyo ofete, reka nze itasoma kuri ibyo ngibyo. Nkurikije ibyo Tshisekedi yavuze byose, nta jambo na rimwe rireba abaturage be ashinzwe ririmo. Avuga ibibazo ibihugu by'abanyamahanga biza guteza muri Kongo, akabisobanura, akavuga ariko habayeho infiltration cyangwa se gucengera muri mu gisirikari cyacu cya FRDC. Ntawe utabizi, igisirikari cye kivanzemo abantu b'abanyamahanga, bigera igihe gicika intege, gicika intege n'abantu badafite umutima w'urukundo rw'igihugu cyabo.
Uhita umuhire uri Kinshasa avugana na Salomon baravuga uri mu Busuwisi mu kiganiro cyayobowe na Frederic Nkundikije. Mushobora kongera kumva cyose ku rubuga rwacu rwa internet y3 akadomo radio yacu vewa akadomo kona. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, leta yazamuye amafaranga y'ingwate abashaka kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu batanga, yavana kuri miliyoni 30 yashyira kuri miliyoni 100 y'amarundi. Nairobi, Eloge Widikaneza.
Inama shikiranganje yo mu Rwanda twaraye turangije yarize yongera iremeza zimwe mu minyanyiro zibwirizwa rigenga amatora mu Burundi. Imwe muri zo yerekeye amafaranga y'ingwate atangwa n'abitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ayo yashyizwe ku miliyoni 100 avanywe ku miliyoni 30. Mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru ryasomwe na Prosper Ntarwamiye yari umuvugizi wa leta imbere y'ugutorwa mu kibanza cy'ukurongora mu Rwiseni gutegura amatora muri yondwi nyene, yavuze ko iyo nteguro yisunze izindi mpinduka zijanye nk'akarorero n'igabanuka ry'amakomine n'intara hamwe n'izindi mpinyanyuro zari zasabwe mu Rwiseni. Ku banyepolitike bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu, amafaranga y'ingwati yagwijwe n'inshuro zitatu zirenga, nayo ku bashinga amateka n'abakenguza amateka duzwa inshuro zine. Prosper Ntarwami:
kuduza ingwati ushaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikaja ku miliyoni 100. Kuduza ingwati y'ushaka kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka canke umukenguza amateka ikaja ku miliyoni 2. Kuduza ihada bitangishwa uwo wese ahungabanije amatora mu gukwiragiza inkuru zitarizo, mu gutyoza canke ikindi cyose coza cyonona amatora.
Ariko bamwe mu bakuru b'imigambo yaravuga ko iyo ngingo ari agahotoro. Mbere Gabriel Banza witondewe umukuru wa APDR amenyesha atagira umuntu wakwisubiza inyuma demokarasi mu Burundi.
twatangaye cyane kuko aho ni mu gihe tariki 23 z'ukwezi kwa 10 ubushanyi bw'intwaro hagati bwatumye kimigambo kugira turabire hamwe integuro iryo tegeko twaratereye ibitari bike kandi baravuga ati tuzobikorera ko uretubonye byavuye muri leta turabona neza yuko ari bisubiza inyuma demokarasi twaronse bigoranye kuko hatubamenyesha neza yuko atemigambo ntire kuri kuronka imfashanyo zivuye hanze y'igihugu ucabumva yuko rero nko kuronka ibimba 200 bitoza abantu zo makomine karondera amafaranga y'abashinga amateka hama no kuronka imiliyoni 100 uko yinteguro yubatse ni isubiza inyuma demokarasi twarose bigoranye
kubijanye n'abantu zo makomine leta isigura ko yadubugije ingwati kugira yirinde ko hari ngwiza murongozi yajamwo
gushira hamwe amatora atatu byohinduka nibyo babigikenewe ko ukwiyamamaza bifata indwi zitatu yinteguro itegekanya indwi zibiri mu ntumbero yo gukinga kugira ngo ntihaze ubusimbira hamwe kwitoza mu baje inama ba komine gusaba ingwate 200,000
mugabo izinama shikiranganje yemeje ikanasigura ntibinyura na gato banza witonde umukuru wa PDR avuga ko agiye gukorana n'abandi bakuru b'imigambwe kugira bagire urunani rw'intamenwa bajana kirego mu nama nshingamateka kugira iryo tegeko rizibirwe
urabye nyine abarundi babayeho n'umunsi mu bukene barimo kugira kugiranye imiyoni 100 n'amafaranga yo gukora kampanye abari ibintu bigoye cyane cyo tugiye gukora rero nuko tugiye kujya hamwe n'indi migambwe kumbure kugira ngo dusabe inama nshinga amateka n'inzu z'amateka kutazokwemeza iri tegeko riyo nyanga demokarasi twobunira kagoye kumbure n'umunsi abatwara uko bibaza yuko ariko harabuze abantu kuzokwita amatora niko bizotuma abantu batera bajamwe begerana bagakora urunani rushobora gutuma kumbure rutsinda umugambo uri ku butegetsi hakwibaza yuko rero ariko barabuze abantu gutora barabe nabanyene yuko bidashobora kubagira ingaruka mbi
na urwamiye yanavuze ibindi bintu bishasha biri mu itegeko rigenga amatora birimo amakosa azofatwa nk'icyaha gihanwa n'ubutungane ubu
mu ntumbero yo gutuza inyifato zimwe zimwe zishobora guhungabanya amatora integuro ishikiriza ko ibikurikira byofatwa nk'icyaha gukwiragiza ubutumwa bushobora konona amatora canke gukabura ubugizi bwa nabi bufatiye ku matora hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi gushikiriza ibyavuye mu matora imbere y'abafitiye ububasha mu mabwirizwa yisungwa gushiramwe irigenga ibimenyesha makuru mu Burundi gushiramwe muri iri bwirizwa inkingitomora kwa matora y'abakenguza amateka n'abashinga amateka abera mu ntara gutomora ko inani z'imigambwe zikogwa amatora bashaka kwitozamwo amaze guhamagagwa
kunjuro ya mbere amatora yimirije mu Burundi azoba mu biringo bibiri bitandukanye mu gihe yabakenguza amateka n'abashinga amateka yahora bera umwaka umwe mbere bigasigana amezi make cyane na umukuru w'igihugu ubu wa ya president azoba mu 2027 imyaka ibiri nyuma yayo ya mbere Mundu guhetse na mashinga amateka arankenguza amateka zemeje abantu ndwi bagize umurwi mushasha aho gutegura amatora seni abashinga amateka bamwe bo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi biyonjoroye imigambwe yindi atari CNDD-FDD uri ku butegetsi yidoze ivuga ko itagishijwe inama mu igeno wajya abo bantu bagizwe n'abakenyezi babiri n'abagabo batanu ariko imenyesha ko ataco bitwaye yizeye kuzobazwa mu ishingwa ry'abaserukira seni mu ntara n'amakomine eka n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu afatwa n'ayakorera mu buhungiro nk'ayacuditse n'umugambo uri ku butegetsi nicyo kimwe eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
mu ntara ya Bujumbura muri komine muha muri zone Kanyosha bahakorera akazi ko kubaga ibitungo baravuga ko bamaze imyaka 40 babagira hasi barasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibagiro rya kijyambere inkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye
Ugeze muri cyo kibanza cibagiro fata kibanza hajyo mu bumanuko bwa komine muha wakigwa n'umunuko urusazi ruduma hamwe n'ibikona habiza muri cyo kibanza gutoragura ibisigarira by'ibikoko bihabagirwa abakora uwo mwuga wo kubaga benshi bita bayangayanga bababazwa n'ingene bakorera uwo mwuga mu kibanza kitabereye
ibibagiro bimaze imyaka irenga nka 40 kuva tukiri mu Kanyosha kushikaye batwemuriranga ha mu ruziba ibaratwubakira
iyo mugihe imvura dusanzwe ko turakora imirimo ari ngihe bisaba yuko tumanda tukarindira kugira imvura ihite bivanye n'urushanga rusha ruhaboneka
aya macuniro tushobora no kwandura izindi ngwara zitandukanye urabona haranuka nibiki n'ahantu hameze ukunde kuntu
Ushitse kuri iryo bagiro ibikorwa byo kubaga birangiye umuntu yibazana imba inyama z'inka ingurube imene n'intama zirongwa mu mazi y'uruzi mugere ariko abakora uwo mwuga wo kubagira mu nkengera z'uruzi mugere bavuga ko bakoresha amazi y'ibombo natagibonekeza muri co kibanza Alexandre Bazomora arongoye abayangayanga bakorera ku ibagiro ryo mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura
amazi tuvoma ya bombo yamugire dukoresha kubaga turabimenyereye turafise ikintu tubaga uko twegiye umuntu wese bivana n'icyo yize twe twitsa akazi kacu na kudandaza inyama naho kubaga inyama tuzidandaza neza tukazibaga neza zifise isuku nta mucafu za ziguma zimeze neza nta kibazo na kimwe mu kubaga dufise
kubandanya babagira hasi ngo nta gaciro biha umwuga wabo wo kubaga no kudandaza inyama bagasaba kwibikorwa byo kububakira ibagiro rya kijambere byahagaze byorangizwa kugira baronke aho bakorera narijya basanzwe batangishwa amakuru n'amatagisi kuri buri gitungwa kibazwe
ayo macumi nyene bo yubaka gahera cyane karaba ukuntu bo vidura ibyo ndo byagiyemo kuko Tanganyika na Mugere byahuriye muri ayo macumi sinzi ko babihebye cyane ko bakirikirikirana
urabona aya macuniro arariha meri barinjiza amafaranga kuko amahera ngaha arinjira muri leta nimba arariya bakayatunganya bakayakora neza ku buryo umuntu ashobora gukora yatakibazo na kimwe
Musitaneri wa komine muha arazi neza ko abayangayanga bakorera kuri ayo macuniro atubakiye kandi babagira hasi ibagira uwo mutegetsi yitafata kibanza mu burengero bw'iryo bagiro rya Ruziba aho uruzi rwisuka mu kiyaga Tanganyika haboneka impome z'inyubako itarangiye kubakwa abakunzi ijwi rya Amerika babwiwe nabo bakora umwuga wo kubaga ko ari ibagiro rya kijambere bari bemerewe ariko ibikorwa byahagaze ku mvo batazi Devote Ndayisenga Musitaneri wa komine muha nawe nyine avuga nk'abo bayangayanga arabahumiriza akavuga ko nabo bafashanya mu bikorwa by'iterambere bariko bararaba uwo ariko yubaka iryo bagiro ibyamugoye kugira bikunde yubakwe rirangire
ayo macuniro ntarahera hariho wari yaronse isoko yo kuyubaka mugabo ngira hari twamugoye gatoyi ubu tugiye kubandanya tumubaza ikiriko kiramucereza gituma tabandanya ubu tugiye kubwira abo muri fonike kugira nabo badufashe kugira ngo uwo muntu ashobore guheza ayo macuniro
ibintu byifashe uko mu bumanuko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura mu gihe mu buraruko bw'ico gisagara hoho hari ibagiro ryiza rikoresha ubuhinga bwa kijambere mu kubaga ibitungwa aho benshi bita ku macuniro muri karitiye Kigobe ya zone Gihosha muri komine Ntahangwa rikaba ryatanguye gukora kuva mu mwaka w'1960
Urakoze Thierry Venda yishimiye muri Tanzania mu ntara ya Kigoma mu nkambi impunzi ya Ndutana Nyarugusu haravugwa ibibazo byo gufatwa kw'abagore ku ngufu no kurongorwa kw'abakobwa batarakwiza imyaka kuri wa mbere hashojwe ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane ku bagore n'abakobwa inkuru ya James Jovine
Intara zitandukanye mu gihugu cya Tanzania zirimo gusoza ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ntara ya Kigoma uwo muhango wabereye ku mine Gasuru icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere gusa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi za Ndutana Nyarugusu umwidogo ni mwinshi cyane cyane mu bakenyezi n'abigeme yuko bageramiwe n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka
mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku ngupfu turafatwa ku ngupfu abenshi umugore niwe ari umuryango kubera ariwe aguma yiruka rondera kiriya na kiriya
hariho ingorane zimwe zimwe tugihura nk'abakobwa bamwe bamwe cyangwa abagore hari ha usanga bafashwe ku ngupfu kandi mu gihe bafashwe ku ngupfu bakabakurikirana ababagiriye nabi bakabafunga mugabo muri ico gihe tugiye kuraba ucusanga inyuma y'ukwezi cyangwa ameza abiri gacusanga wakoze iryo bara yibereye muhira hamagara gacusanga umukenyezi ariko arabaho umengo ntabwo idegembye afise gacusanga rero mu mutima wiwe umengo n'uwo munsi mukuru ntiwari ukwiye n'ukubaho kubera ibyo bibazo nyine umuntu ahora nabyo
n'abagabo ku bwabo baremeza ko hafi iminsi yose abakenyezi bama bahohotewe ku mvo zitandukanye mu kibano ubu baregwe gutora abagore babiri imico n'akaranga ivanze no kudashira ahabona amabi bagenda barahura nayo ni bimwe mu bihambariye abakenyezi n'abegeme mu nkambi
guhohotera mu kibano tubona hariho ububoregwe bwishi mu bantu abantu ugasanga iyo umupapa yaborewe arajara kubisa umugore wiwe n'abana arajaniranije ugasanga ni kibazo hanyuma hariho niki cyo kuvuga umuntu kugenda ugasanga umugabo agiye kwinjirira mu yindi nzu agiye kujya mu bagore babiri wabunda muteye ibibazo ibintu nke n'ibyo mu kibano byo kuri usanga ari cyo kihari kirekire cyane
ibitumwa ni imvo nyinshi zitandukanye ariko umuntu agerageje kudondagura zimwe na zimwe aha twovuga nk'imico nakaranga usanga byivanzemo n'utuntu tumwe tumwe dushobora gutuma abantu basanga bariko barahohotera abandi na cyane cyane abakenyezi n'abigeme ugasanga barahohoterwa cyane ariko kandi hariho biratumwa no kutavuga umwigeme cyangwa umukenyezi agahohoterwa ugasanga bihereye hiyo nyene akabirihereza hiyo nyene nta ugasanga ntavuga agatinya ngo novuga ngo ho bibi novuga ho babiriya canke naho ugasanga bigatumwa kandi nuko abanyagihugu muri rusangi usanga he nivyo bikogwa batabitera ivyatsi abantu bakabona ko naka ari karahohoterwa ariko ugasanga bihoreye nta nakimwe babivuga ko bakibona nk'umenga n'ibintu bisanzwe
uretse iyo minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina izo mpunzi isaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi iminsi yose kurwanya ihohoterwa guharanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme no gutanga inyigisho zikwiye mu miryango mu ntumbero yo kurandurana n'imizi icyo kibazo ishyirahamwe Plan International igisata kijeje abakenyezi n'abigeme yemeza ko iminsi yose ijyamajya akurikiranye ibibazo bigaramiye abakenyezi n'abigeme mu nkambi za Nduta na Nyarugusu yashyirahamwe yemeza ko buri mwaka ritatura amatati hafi 245 hagati y'abubakanye bigatuma umubano mwiza mu miryango gusa ntirirashobora gukemura icyo kibazo burundu kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovine kubwijwi ry'Amerika
ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubonye umwana nta buri ngobyi umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
Radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu Jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turiruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nkankeka Radio ijwi ry'Amerika radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio